Bodweni kwakhona emakhaya. Uqolo ngophazamiseko. Kaloku xa ufundisela endlini zikhona izinto ezininzi. Njalo njalo esiphazamisayo. Okay. Ndicho ke ndithi masithethe ngefonetiki namhlanje. Sive sizawuqala ngezikhamiso zayo kodwa kwenye imini eligomso sawuthetha ngamaqabane. Make siye ke. Okay. Sisakha sisaphuhlisa ulwimi. Sisaphuhlisa ulwimi elwesiXhosa. Ewe, yintoni ifonetiki? Kaloku ifonetiki lufundo nzulu ngezandi zentetho. That is yisayensi yezandi zentetho. Okay, zeziphi ezi zandi zentetho? Kaloku sithetha ngezikhamiso. Sithetha ngamaqabane. Sithetha nangosingankamisa. Uwa no ye. Njalo njalo. Kwakhona ifonetiki le yohlulwa kathathu. Sinayo ifonetiki yophimiselo. Uyabuza umntu ukuba yintoni uphimiselo. Kaloku uphimiselo lilungu lomzimba elinceda ekuthetheni kodwa lingashukumi kwindawo yalo. Udidi lwesibini sine phonetic yezandi. Ewe ndiyenze yaluhlaza yona kuba kaloku yile siza kugxila kuyo. Udidi lwesithathu sine phonetic yovakalelo endlebeni. Njalo njalo. Okay. Masithethe ke ngoku ngolu didi lwesithathu oluyandi lwenze lwaluhlaza phaya olu didi lwesibini kwezi zintathu. Loluphi? Ifonetiki yezandi kaloku kulapho sijonga khona intshukumo yamalungu omzimba anxulumeno nozwiso uphimiselo ethi idale le ntshukumo idala ungcangcazelo vibration olukwiimolecula zomoya emlonyeni nasezimpumulweni kutsho kuphume izandi zomlomo amaqabane kutsho kuphume izandi ze eziphuma ngeempumlo i-nasals, that is izinkantazi. Jonganaziya izinkantazi esinazo esiXhoseni sinom oqhelekileyo wemilebe sibe nalam womlebe mazinyo sibe nalon wongqameko sibe non onomsila dimenze wabomvu ngabom kaloku kuba ngokweyunivesithi esifunda kuzo bamenza ohluke jonga lon dimenze wabomvu ubhalwa njani kwezinye iincwadi zesiXhosa ubhalwa ngolaa hlobo isinkantazi senkalakahla sibe nonna osisiphambili osisinkantazi somphambili nkalakahla prepalatal sibe nonna wamakhuhlangubo kwakhona sijonga izandi eziphuma ngeempumlo nangomlomo ngaxeshanye. Zezi zandi kaloku ezi zidibanisa isinkantazi neqabane nde nga mpa njalo 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 njalo. Masingene ngoku kumalungu omzimba ekuthetheni. Awakho amalungu omzimba adalelwe ukuthetha. Amalungu ancedisa ekuthetheni anamisebenzi yimbi njengokutya, njengokuphefumla, njalo 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 njalo. Kodwa ukuze kubekho intetho kubekho ilizwi makubekho ilungu lomzimba and imechanism yomsinga womoya, that is airstream mechanism, liyawutsho libekho ke ngoku ilizwi. Nanga amalungu adlala indima ephambili ekuthetheni, imiphunga, uqhoqhoqho, izizwisi, ulwimi, ebe kaloku jonga ulwimi lunencam yolwimi lunomphambili lwimi lunomva lwimi, imilebe, kwakhona namakhuhlangubo. La malungu adlala indima ephambili kakhulu ekuthetheni. Okay. Siyintoni isikhamiso? What is a vowel? Kaloku isikhamiso sisandi sentetho esinelizwi. Aziphinyiselwa izikhamiso umsinga womoya awuthintwa nto. Jonga kaloku phaya kwingqula kukho imiletyana emibini esithi yi-vocal cords okanye imiphimbo ngesiXhosa. Phakathi kwale miletyana mibini kukho isangozwi, that is a glottis. Leli sangozwi ke elithi libe nongcangcazelo kuba kaloku izizwisi ezi ziyekeyeke, kutsho kuphume izandi ezingcangcazelayo ezizeziya eziya zikhamiso uzibonayo eziya ndizenze zaluhlaza zezize kaloku singaziqhelanga izenza kwafonetiki. Siza kuthetha ngakumbi ngazo ekuhambeni kwethuba. Okay, njengoba ndisatsho ke phaya kulaa ngqula phakathi kwalaa miletyana, ewe, apho kuphuma khona ilizwi kuba kaloku isangozwi linongcangcazelo. Okay, kuphuma phaya izikhamiso zonke ezizibonayo plus izandi ezinelizwi njalo njalo. Okay, singabahlela njani ke, singazihlela njani izikhamiso? Izikhamiso sinokuzihlela phantsi kwezi ngongoma zintathu: indawo esetyenziswayo elulwimini. Jonga kaloku elulwimini sinomphambili lwimi apho kuphuma u-i, e. Sinomva lwimi apho kuphuma khona u o nalo o kwakunye neziya zikhamiso uzibonayo phaya njalo njalo. Ibindawo esetyenziswayo elulwimini. Okwesibini, singazihlela ngokuphakama kolwimi emlonyeni. Luphakama kangakanani ulwimi emlonyeni? Jonga kaloku, mandiphinde ndikubonise le chart esayenzelwa nguProfessor D. Jones. Jonga izikhamiso esinazo. Sino i, okweyona ndawo iphezulu kumphambili lwimi. I, kwakhona kumva lwimi sibe no u, naye ukweyona ndawo iphezulu. Sibe no a, okweyona ndawo iphantsi kumphambili nakumva lwimi. Paku number two, sube no e. Okwindawo enganeno kweyona iphezulu. Kumphambili lwimi. Ukhona na kumva lwimi. Gu ophaya. Kwa number three, kumphambili lwimi. Sino e. Obuphakama. Unganeno kwa. Ubuphakama kweyona ndawo iphansi kumphambili lwimi. U e. Ukhona kumphambili lwimi kumva lwimi sino o sizakuthetha ngakumbi ngezi zikhamiso kwakhona ama izikhamiso zizihlela ngokushukuma kwemilebe imilebe inganaba kuphume i imilebe ingaba buvuleka kuphume e a imilebe ingaba buvuleka bubumbana kuphume o lowa okwafonetiki kwakhona imilebe ingaba buvaleka bubumbana kuphume o wesiqhelo kuphume no u okwela ndawo iphezulu besithetha ngale chart yezikhamiso zentsusa ewe ngoku ndifuna sithethe sinazo izikhamiso zentsusa jonga kulezi kwezikhamiso zentsusa jonga kwa 4 na kwa 5 sino a okumphambili no a okumvalweni nansi ke difuna ke sijonge lena yezikhamiso sesixhosa sine chart yezikhamiso zentsusa esayenzelwa nguprofessor Jones sibene chart yezikhamiso sesixhosa difuna uzoqapheleke kule chart kuba siza kuthetha ngayo ke ngoku sithelekise ezi zikhamiso zentsusa kwakunye nezikhamiso zesixhosa jonga kwitshathi yentsusa izikhamiso zisibhozo make siyijonge nantsiya zisibhozo ziyi-4 kumphambili lwimi ziyi-4 kumva lwimi kwitshathi yesixhosa izikhamiso zisixhenxe khawujonge jonga apha ezantsi kwamachokoza sinalo i nalo e jonga u-a wethu nankuya esondele ku-5 njalo njalo zisixhenxe ezithu izikhamiso mnye u-a kodwa njengoba besitsho babini o-a kwitshathi yentsusa babini o a kutshathi yentsusa jonga kweyesixhosa mnye and ukufutshane kunumber 5 kwakhona besenditshilo lena ndathi kutshathi yentsusa kuvela u a between 4 and 5 whereas kwitshathi yesixhosa kuphuma kwitshathi yesixhosa kuvela uvela kufuphi no-5 okay ezentsusa ziziphi ezentsusa kaloku zeziya zivela zingqamene namachokoza eziya zentsusa kanti ezesixhosa zivela ngaphansi kwamachokoza njalo njalo okay ndifuna ke ngoku sichaze izikhamiso zesixhosa emva koko siphele isifundo sethu. Sinalo a obuvuleka, uvulekile, uvulekile lo a. Ewe, u a uvulekile, u a. Okay, ufunyanwa phi? Ufunyanwa kumphantsi wolwimi, as you can see, na kuya ekufutshane no 5 njalo njalo. Jonga nanku lo a, umama akaguquke, inanana nalapha akaguquke. Sibe no e wakwafonetiki obuvuleka kumphambili lwimi, e obuvuleka kumphambili lwimi, nanku ya e ezantsi konamba 2, u e nanku ya obuvuleka kumphambili ufumaneka nganeno kukancinane ku 3 ngokwakwa chat. Okay, ewe nankuya ngokwa chat, nankuya ephaya nganeno kancinane ku 3. Jonga kwaye ufumaneka xa asekugqibeleni egameni elilandelwa ngu a no o. Isele uyafumaneka, isele ewe imela kuphela u a phaya, u a akanafuthe. Jonga la enanku ya enjeya ebuvuleka kwakhona, umsimelelo. Jonga kaloku ufumaneka xa asekugqibeleni egameni nje okanye eqalilandelwa ngu a okanye ngu o. Size kulo e ubuvaleka bucutheka, na kuya kaloku efumaneka nganeno kunamba 2 ngokwetshati yethu, na kuya efumaneka phaya kwathu njalo njalo. Nanku lo e ukumphambili lwimi ufumaneka xa kutheni, uyakwazi ufumaneka la e engakhanga futhelwe nto, that is engafuthelwanga ngu i no u. Kaloku u i no u bayafuthela, kodwa uyakwazi lo e ubuvaleka ukufumaneka kwizifanekiso zwi geqe. Nanku ya aka ngokwafonetiki nakwizikhuzo yeke, nanku ya ufumaneka asifumananga u e onjiya obuvuleka, sifumana u e obuvaleka kwizifanekiso zwi nakwizikhuzo. Imeko yokuqala leyo. Imeko yesibini esimfumana kuyo lo e ubuvaleka, ufumaneka ngenxa yenguqulelo ekuthiwa lunyuso sikhamiso, that is ifuthe elithi lenziwe ngu i no u abakweyona ndawo iphezulu. Khawujonge le mizekelo elandelayo. Emthentu u i osekugqibeleni wenza u e kathe angabi nje koko abe nje. Okay, kwakhona ilele naku elubhacweni, ewe isikhamiso esingu i sifuthelela e akabibuvuleka waba akabi akabi buvuleka waba buvaleka ngenxa yefuthe lika ilele elubhacweni. Jonga ke ngoku kulo mzekelo ulandelayo ebomvaneni. Jonga ukhona u-i ekugqibeleni, u-e kane ngulo ubuvaleka, u-o kaba bo 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 akava akabanga buvaleka, akafuthelwanga ngenxa ya ngenxa ka a lowa. Ewe, u-a uyalibulala ifuthe lika i no o ebomvaneni. Size ku i, hayi ke na ucuthekile kumphambili lwimi, ucuthekile kumphambili lwimi, ucuthekile kumphambili lwimi. Unganeno ku one, jonga akukho nto sinokuthetha ngaye, akaguquki isifilifili. Izinki u-i, isikhamiso esingu-i asijiki njalo njalo. Masize kulo-o ubuvuleka kumvalweni, u-o obuvuleka kumvalweni. Ewe, nankuya kumvalwimi lo o, nanku ufumaneka kwelaa cala, and kwakhona naye ufumaneka phantsi kwemeko yokuba uyakwazi ufumaneka ezimele, that is engafuthelwanga phantsi kwizifanekiso zwi poqo. As u-o wethu uhlele buvaleka nakwizikhuzo, yho, u-o wethu ubuvaleka akakhange abe buvuleka, ubuvaleka njalo njalo. Nantsi enye imeko, ufumaneka lo-o ubuvaleka ngenxa yenguqulelo ekuthiwa lunyuso sikhamiso, that is ufumaneka ngenxa yefuthe lika i no u. Jonga unopopi u i osekugqibeleni umfuthele u o olandelayo, akabi buvuleka waba buvaleka unopopi. Jonga kwakhona unopopi jonga ke ngoku isolulo. Uyabona lo o ubuvuleka uhlele enjeya njalo njalo ubuvuleka, kodwa ngoku ngenxa yefuthe lika u okulu ukalu ufuthele u o kasi waba njeya waba buvaleka njalo njalo. Kwakhona khawujonge apha khawujonge ifuthe ke ngoku lika a ekubulaleni amandla ka i. Jonga elonwabeni u i ebekufanele uba ufuthele la e waba buvuleka. Jonga u i ugqibeleni ufuthele u e, ewe siyavuma phaya ifuthe, kodwa khawujonge phaa kuakanwa. Jonga u-a, ewe ulibulele elafuthe ngeliye kula o kalo. Siendapha ngoku sino o obu, siendapha sino o obuvuleka. Why? Ngenxa ka-a obulele elafuthe lika i osekugqibeleni egameni. Okay, ngamanye amazwi njalo njalo, kodwa ekugqibeleni nasi isikhamiso sokugqibela esikwenanda wo iphezulu kumvalo imi is nayo uyafana no i uyafana no i abaguquki kumphambili lwimi kumvalo imi abaguquki izulu itutu njalo njalo so ngamanye amazwi zezo zikhamiso bendithetha ngazo namhlanje ngomso ndifuna sithethe ngamaqabane ibe andifuni bese sifundo eside ndifuni bese sifundo nje esifutshanana njengesi ndiyabulela akwaba naba bafundi bamane bendithumelela isicelo bafundile apha kuba kaloku bendisenza labona ndiyabulela kakhulu enkosi.